One more time. Dance. Dance. Ba ba ba. I wanna dance, dance, dance. Dance. I wanna dance, dance, dance.